Molweni, ngusive kwakhona, masitshone nikhona. Kukho umlimi okhulisa itomato eziyi-531. Kwezi tomato zakhe, ufuna ukuthengisa eziyi-176 kwezi mini zintathu zilandelayo. Uzoshiyeka neetomato ezingaphi emva kweentsuku ezintathu? Siqala ngobhala u-531. Kuye sizothabatha u-176. Thina sifuna lo mpendulo. U-531 uyafana no-500, udibanise u-30, udibanise u-1. U-176 uyafana no-100, udibanise u-70, udibanise u-6. U-1 ungaphantsi kuka-6. Kuzofuneka siboleke sizokwazi ukufumana u-11. U-30 uzoshiyeka engu-20. Xa sijonga ekhohlo, sisusa u-1 phaa ku-3, sishiyeke no-2. U-1 simbeke phaa cango-1, sibe no-11. U-11 xa uthabatha u-6 kuye, ufumana u-5. Ngoku sino-2 no-7. U-2 ungaphantsi kuka-7. Kuzofuneka siboleke kula 500. Sizophela sishiyeka no-400. U-20 wethu uzoba ngu-120. Xa sijonga ekhohlo, sizosusa u-1 phaa kula 5, sishiyeke no-4. Lo 1 sizathatha simbeke apha ecango-2, u-2 wethu abe ngu-12. Ningalibali uba sine-1s, i-10s ne-100s. U-120 uthabathe u-70 ngu-50. U-12 uthabathe u-7 ngu-5. U-400 uthabathe u-100, uzasinika u-300. U-4 uthabathe u-1, uzasinika u-3. Loo nto ithetha uba umlimi wethu, emva kweentsuku ezintathu, uzoshiyeka neetomato eziyi-355. Enkosini.